Migwe kumaga Mavoko e kaunti ma Machakos ywak kaluwore kod chenro mar muko ute mabende dhi nyime e gwenge ma kono ero. Maendi en ywak mabende jopiny ogolo e kinde mabende ogai mar duond buch siasa mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka bende nosekwedo okang' mar muko ute ma kamago eko ma itime e gwenge go eko mag Athi River e kaunti ma Machakos mabende nowacho ni dhi ataro mar pend chike ma pacho ka. Kolose e gwenge go eko mag Bondo e kaunti ma Siaya, Kalonzo odhier nono ni nyaka kuonde somo kata skunde bende imuko kata obedo ni jopuonjre mag klas aboro kod klas apar kod ariyo to dhi nyime kod hikore ne chako penja maduong' e pacho kaendi. Lere nitiere ni nyaka gie sani eri ute mabende heo 50 moriwo kanyakla ute lamo koro to osemuki e gwenge go eko bang' doho mamalo Machakos ng'ado ni lo mabende ogerie kambi mar East Africa Portland noyudi e tok chik.
Put everybody on notice kwamba nchi hii inatawaliwa na katiba ya 2010. Sasa hivi tunaona vile katiba inafanywa kuhujumiwa. Jana na juzi na jana watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao, watoto waendi wajua wataenda wapi, watalala wapi, mtihani unaanza, hawajui wataenda wapi. 3 primary schools brought down. 5 churches brought down. Hebu sikilizeni. Hii ni katiba gani hii serikali inafuata? Because those are basic rights. The right to the freedom of worship is guaranteed under the constitution. Kwa hivyo wa Kenya, nadhani wengi tumeona. Next time, hakuna mtu atakuja kudanganya wengine.